Tabia za kupendeza roho, tabasamu ya kupapasa macho, sauti yako nikisikia pia natulia, yani punguzi ya hasira nazo. Urembo wako ulininasa roho, siku ya kwanza kukuona kwa macho. Sa moyoni umekwamia, siwezi kutania, njoo unipunguzie mawazo. And I feel you in my air when I breathe. I see you in my dreams when I sleep. You're the one I've been waiting for all my life. Deep down in my heart I believe. Unanifeel na kufilini real. The one I've been waiting for all my life. Ukosawana wote malaika na mabawa yao, wote wana kuiga wendo mama yao. Ni wewe na chagua, sisemi nao, sisemi oh baby uko sawa na. Wote malaika na mabawa yao, wote wana kuiga wendo mama yao. Ni wewe na chagua, sisemi oh, sisemi oh, sisemi. And even though I've never been here before, somehow I know that this is how it feels to fall in love. Baby, you know I love you. I place no one above you. I need you in my life forever and ever. You will always have my heart. We're meant to be together, me and you. Ooh. Oh, me and you. Hey, uko sawa na wote malaika na mabawa yao, wote wanapiga wendo mama yao. Ni wewe nachagua, sisemi nao, sisemi oh baby uko sawa na. Wote malaika na mabawa yao, wote wanapiga wendo mama yao. Ni wewe nachagua, sisemi oh, sisemi oh, sisemi.
Congratulations, say what the Lord has done for them say that, that I can never be all that. I see, I've seen that. God is greater than that. Who can battle with the Lord? Who